Ifumene imbalelwano ethi masize apha namhlanje sizothatha olixwebhu lwenu lezikhalazo oko ke besiqhagamshelana ke nobhuti ezifowunini manje xolise ngokufika lethanyana andazi noba ndithakathwe nini na
ndingasakwazi
nohamba
since from 2016 seke ambe I village nganye so sesaba neso sikhalo since sikhalo kusukela ngo 2017 I elections bezingo 2016 waphela 2016 sicingele basizalufumana unqobo asalfumana saba netayesha loba sikesidibani sibonisane sibonisane ke siwadi yonke apha ayo village end le wadi yonke yalapha ewadeni sizamile ngandlela zonke ugqitha kuzo zonke ezichannels ekufanele besigqithe kuzo silungisa le problem ka ward councilor ongazihambi I village meeting ongadelive I channel oqala isibhethe kuyo kwesikhalo sethu sikhethe kumuntu odeploye lo mntu ebridge kule branch yase warden sibekile isikhalo sethu asancedeka kwathethwa naye akasincedisa sagqitha sagqithela iofisi engaphambili Le office ngaphambi kwamasipala sifuna olunqedo into yoba siyacela sicela uward councilor
arisine
today njengokubona kukhona iprotest ayiqali namhlanje iqale kulo nyaka ophelileyo ngengxaki enye singancedeki Kulo nyaka siye kwamasipala eLundini local municipality sacela sicela indoba sicela uward councilor ehle kubekho omnye umuntu ozoba responsible for the ward yonke asincedise kakho umasipala wahlaba ngapha nangapha umasipala uthi yena ayo duty yakhe uku resignisa ward councilor I duty ye district sizamile ukwenza imbalelwano le district office umeya executive mayor unembalelwano yethu office ye African National Congress secretary office ka secretary inemba lelando yethu asincedise kana I district okanye I region ithi ayo duty yayo ukuthi ward councilor ehle I duty ka local municipality sibe nale nalo contradiction sahlala sa decide into bani Namhlanje masibhalele kwenye office engenhla Sizigqithile zonke ezi office esicingele ukuba ziza sincedise Kange sisuke nje sisuke apha ewardini sitsibele iofisi ka-MEC Njengangoku uzile Sizosubmitha le petition The very same petition esisubmithe 2017 senza ngoku I follow ups sinethemba loba namhlanje isikhalo sethu sizawusatyela anifuna uyifihla njoba ibranch ye-ANC asincedisanga umasipala wase-Elundini awusincedisanga umbutho odeploye ukhansila kwi-regional level awusincedisanga xa ndikhangela apha njengoba besicommunicaitha nawe mnumzana ubuthe umasipala uzawubakhona unfortunately andimboni umasipala ubuthe i-region izawubakhona Fortunately, ndiyayibona ilungu le-region elikhona. Ndinethemba loba ilungu le-region elikhoyo apha phakathi kwethu. Alinayo imbalelwano nathi. Umntu onembalelwano nathi. executive there. No regional secretary of ANC. So ndiyathanda njengoba usile besinethemba loba xa besicommunicator uzawuza nabo bonke abo bantu ukuthi uzawuza nabo so that uba mhlawumbi ndithetha ubuvuvu okanye ndithetha umququ bazotsho into yoba hayi uyaphosile sizoda asinambalelwano aninambalelwano nathi njengoba sitshilo into yoba kule petition esikuphathele yona zikhona imbalelwano esiziphetheyo iresponse ezisuka kwi-local municipality iresponse ezisuka kwi-district municipality zikhona le nto endiyithethayo ndithetha from black and white paper into yoba uthi kwi-local municipality ayiyo duty yakhe ukuba ucouncilor arisa uthi udistrict ayiyo duty yakhe into yoba ward councilor arisa sibe nemeeting nge-20 kaJulayi ngale ngxaki bekukhona umeya walo masipala bekukhona uspeaker nochief whip bobathathu ne-sub-regional leadership e-ANC ibikhona kuloo ntlanganiso sixoxa ngalo mba owuzeleyo namhlanje beke khona uward council beke khona u-CTW ndiyadana nanamhlanje uba u-CTW akekho phakathi kwethu andazi i-communication yenu nabo ibe njani okanye no-ward council but besihleli nge-20 kaJulayi sabanika ipetition ene-time frame ye-14 days bavumile saxoxa wabuza uward council into yoba ezi zinto i-community okanye iward ekhala ngazo ingaba ziyinyani na uvumile wathi ziyinyani sasubmitha ipetition 14 days ephela abeze uzoresponda umeya chief and speaker umntu ozileyo kuzoresponda after la 14 days abantu ababini uze uchief whip kwaza ilungu le-region sababuza into yoba le petition ebesigqibe ngento yoba 14 days nizawuphendula nizophendula yona na bathi no asizange uzophendula abantu befanele bebazophendula ipetition uspeaker kepho uphi uspeaker asimazi kodwa besicommunicathile naye into yoba siyeza ngetelo sika-agasti sizophendula into okwazileyo uyenza uspeaker andithandi uthetha ngomntu ongenamhlekazi but uba beke khona bendizachaza kakuhle into yoba ukwazile usendela ii-individuals iripoti yala 14 days yepetition akazange uzoyiprezenta phambi kwesizwe xa simbuza uba kutheni ungezanga ngetena uthi ndize kobani ndithiza kuthi ningobani nina sendizawuza kuthi so bendirhalele ezo nto uba beke khona azive okanye aziphikise so sizosubmitha le petition mhlekazi sizoxela kuwe sizithobile kakhulu sicela uncediseke umbutho ophetheyo usincedise okanye urhulumente asincedise asinaye uward councilor kule ward nimqashile uward councilor nimdiployile uward councilor ngo-2016 niyamrholisa uward councilor plus or minus 20,000 monthly. Sorry ngokutsho njalo. But akasebenzi. Sinentshungu akasebenzi. Akaziwa ile ward kuphela. Ziyamaze ezinye politicians. Ziyamaze ezinye officials. Akho umuntu ongamazi. Ward councillor akahlali kule ward. Ward councillor uhlale ward 15. Le ward kuse ward 10. Uhlale ward 15 2017 last year. Kuna namhlanje. Akekho apha. Akahlali kule ward. Ward councillor uya achuzwa. Kukhona allegations as a corruption. Sizamile uthetha nabo mayor no speaker. Sabaxelela uba kukhona le nhlobo corruption ayenzileyo okanye ayenzayo. Siyacela sitela nikeni investigate. Umcimbi wakhe ukhona phaya police station. Unfortunately andinayo i case number. Mhlawumbe uba ibikhona ndenzawuthi nayo. Kodwa umcimbi wakhe ukhona phaya police station. Abazange ba-investigator beza ne-report uba simfumene lo mntu eyenzile lo corruption okanye engayenzanga. Uyekile. That's why sidecidile into yoba sicele iofisi ka-NEC izosincedile. Sinethemba loba le ofisi, iofisi yokugqibela ezasincedile. Sinethemba, siyibize okanye siyiqele, sinethemba iofisi yokugqibela ezasincedile. Kodwa uba sincedisekanga, siyacela mhlekazi mnumzana, sicela ugqitha, sicela iauthority kuwe uba sincedisekanga. Sicela ugqitha sigqithele kwenye iofisi njengoba sisoloko sicela xa sigqitha kuzo zonke ezi channels. Sihleli sithi sicela ugqitha uba nisincedile. Sicela ugqitha uba sincedile. Nakuwe mnumzana, njengoba sizawusubmitha le petition, sicela uyithathe serious. Uyijonge kangangoko into yoba uzasincedisa. Sicommunicate nawe ukwazi ukuthewuka eprovinsini uze apha ezilalini. Siyacela mhlekazi. Yiyo ipetishini lena. Andiyazi ke mhlawumbi ngoba ndicingela uba andiwathethanga wonke. Zikhona ezinye ii-members okanye ezinye ii-leaders zalapha kule ward ezingongeza kule nto endithethileyo okanye ezingaphikisa okanye ezingongeza zikhona. Inkosi.
Hayi, osoniphekileyo wethu osindwandweleyo,
sizawucela uxolo hle. Njengokuba ke
uMr. Tsawu egqiba uthetha,
sicele imbeko usuka le, simmise yedwa ngomlomo omnye. Abanye abantu bathi badla ngokuthi akangaxhaswe okanye akukho mntu uye wamngqinela okokubana kunjalo ngenene. Ndifuna ukuthi ke ndingqina ndingumr Masizana mna khona apha etsolobeni okokubana le mbalelwano indala injalo iqalela kulo lona elo xesha leminyaka yawu-2016 ukuthanda ukuba qatha ngolu hlobo phaa kuye umkhansila wenu. Akakange abe nayo intsebenziswano entle njengokuba sele kutshiwo. Yingako sihambe wonke la manqanaba sicingela uba besisebenzisa ii-protocols ezi-relevant ngalo lonke eli xesha ukuze sizofikelela nakuwe. Ndifuna ukuthi ndiwaxhase ndiwaqinise into yokubana sisesisizwe usibona silapha sibancinci siligcuntswana uwa-10 mkhulu xa sinje akabanye ngeemeko zemisebenzi okoko singazwinye kwaye simanyene ngale action siyithabathile sinethemba ke ubana namhlanje unxibelelana nazo zonke ilevels zikamasipala neze ANC kuma levels wonke uzayifumana lembalelwano inje ngokuba eichaza umhlekazi lugquba uthetha siyanqwenela into yokubana sizithoba ngenyaniso nangembeko ubana xa ungake usithathele yona ngenye ingqalelo sincedakale umbutho ophetheyo usithathele ingqalelo kule wadi sizibone nathi siyibona le progress ne-sustainability yayo kule ndawo sikuyo singabisebumnyameni singazi ukuba kuyayiwa okanye kuyabuywa singabahlali apha ngoba ngoku sibona ngathi sizawukrwempana sodwa ngento engekhona ngeli xesha ke zonke ezi zinto zidileyayo sifumana ii-cracks ubana kukho kufuneke kube khona urule and divide othile owenzekayo apha phakathi kwabahlali kanti asikho njalo nayo intombi leyo okanye yena ukansila wethu besimthanda into nayo wachasele eluntwini sifuna ukuthi ndifuna ukuthi ndiyingqina ngokungazezisiyo on behalf of isizwe nakule mbalelwano uza kuyireceiva namhlanje enkosi
Thank you.